di wabuti no cause nasizinji sazine vho nyitela vhutshiloni anga like vho tshintsha vhutshilo anga the way nga nḓila ine a vha ngayo you know like nda sambula uri ndi nga vha nga heyi nḓila nda sambula uri ndi nga vha famous ngei nḓila like ndo ḓistika nga mudzimu you know ndo fulufhela kha mudzimu uri like ndi vhone vhono ḓo vula nḓila dzanga. Mara namusi ndi khou kona u zwi vhanda nda zwi vhona uri yo ndo wa mudzimu ndi vha vhuḓi blind you know so cause vha khou vula nḓila ende zwi khou konadzea. Zwa songo leluwa u konḓelela uri ndi sike nda sika hone ṋamusi like zwa kho to nyaga u dzina tshifhinga na u ḓivhudza uri yes I'm doing this and a tshi nga tea u mbalela you know so nda ḓivhudza nda pusha blind tshi khou rapela ndi tshi wana uri hu busy studio and you know these church things you know like and ndi muthu ane ndo to aluwa like ndi khazwo ndi tshi pfhumbudza uri yo you know what go to church do this you know yeah ndi tshi ita zenezo like okay lidzani keyboard achane muthu lidza keyboard kriket lidzani keyboard yes nda guda but anyway namusi ndi khou tama to livhuwa upfhi like ndi pfhi producer and vho sikona time yanga you know uri like ndi pfhi producer yes. Like, tena ni mzimu wani shumisa ka voice ni na wanayo, voice ya nui dangerous, blind, you know.